Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela.
Kineno kokuo kuomi matiende ni onge.
Isebe.
Ne sigana mamulongi mani, sigand joluo, joa jawa.
Jothum mokuongo, kapok waduogo kuom joangla, ong'e ane life mar jothum gi familia margi, ineno.
Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi, kaka gitimore, kod ng'ama otimogi maonge deo wang'.
Uchiem to chiem mariek nikech be samora.
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook, mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo.
Kete mana kae. Kete mana kwa kidua kete gato wabru keti githuon.
Luo Trending Nation. Ne adieri makende.
Nitie gik makotimore to konyi ng'eyo environment midake. Kiwache namen. Nitie pek moko makono jokuomi. Ting'eyo the kind of people midake go. Wea wea otima go. Otimre.
Mondi idu skiza tune mar wea wea otimre mo watch code Evangelist Mikuanga. Dista. Aburu achiel achiel star. Ochiko ari aburu hash.
Wewe otimre jokama.
To set wewe otimre by Evangelist Mikuanga as we are skiza tune. Dial star 811 star 928 hash.
Wewe akichukai eka kiny kodo mobuke pege puodho ni ber ngama riek bugeyo kaki irito duma.
Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation.
Yes, nyakura mugi. Ma pod en LTN Luo Trending Nation kaka pile. Ng'ama kelunu gini. Anmaru mung'eyo. Pache thin mung'eyo. Janyero kama kawa. Podide endano marinaj. Umari chieno jemune mbele. Chieno meneno mbele miyoko. Ma indi en LTN. LTN en kuma wanigi freedom. Wagombaka, wanyero, washare gik moko, wanyalo timo promotion ni kechen gir joluo. Omeo, always wamedo koni ni kaine LTN kaine tension, waduoko piny maten, isiwinjo ni ati tension, shuka, tension, koro tension, shuka kakaidi. Kawuono king'iyo batha kaindi, wanigi mweshi meo, jago madende ber. Iluongo ingeni wanigi jok moko milungo ne jok madende ngeny, kasto kureka wanigi jok ma are healthy. Koro batha kaindi wanigi nga ma healthy. Nyiwinjo, wadwa ni ukonu wani totima ngo, otime kanye, no chake na ngo, nikechuma girijoluo, wadwa ni wapromote every sector. Ma in fact, this time round, wabiro oma bei kanyo, wadwa ni uchoku nwa Jackson, goto gijujuo gimoka chela ria dekbe, wapromote. Ineno, nikechu wadwa ni wapromote gigi wa kaka joluo. Umiujo oma bei, LTN biro kanyo, ikuno urujo ngwech, mono mi wapromote juwa kuma oma bei. Mit maratari, podano marinashi, umari dha kongo ude, negichake kore kubne reto, podujo wako sitirungi. Omari, wadhe wacho mange, jatel.
Yes.
Okikungi kawe thuolo bei mose jo penji. Kao microphone, tingi microphone mare LTN.
Ase tingi omari.
Wandingini wabuwa yu mange, koro duondwa nyalo winjure. Adwa ni kawe thuolo ni bende, ikon jo penji nga main.
Moko ngo agoero kamano no marinas kumia platform.
Yeah.
Yani lunga ni Atiang Tailors mane yeah. Mongere
Indatika. Atiang Tailors, yes.
A deal called suits.
Yeah, suits.
And suits, ladies suits and gents suits. Oka team dresses due to some reasons. Maybe mbele kanyo, wanyalo ngiyo kwa wanyalo tini. But for now,
Iluru nyo hips, mali na manyaka.
we are doing, watimo ladies suits. Koro which means ni okaluru mulo gimora mora manga manyaka. Wapimo ikendo watimo ladies suits.
Okay.
Koro, ani lunga ni Atiang Tailors.
Atiang
mendiko A-R-T-Y.
Atiang.
A-R-T-Y-A-N-G.
Yeah.
The A-R-T stands for art.
Okay.
The art.
Yeah.
Yeah.
Oh.
Koro nyinga manyinga ilunga ni George Atiang.
George Atiang.
Yes.
Okay.
Wodi Nyakach.
George Wodi Nyakach.
Yes.
George, tuengo kanye, nkech ntie jok masamoro gombo ni gimbe gibedi gisudi achela riedeko. So, inemithiri gikositi mona?
Shop ntiere town, Biashara Street.
Yeah.
Kamoro ni Raja Building.
Mm-hmm.
Directly opposite the bazaar.
Yeah.
Bazaar ungeri kabisa.
Yeah, bazaar.
Yes. Koro, unmobile, ntia kanyolo move from my workshop, nyaka client's base. Koro manato bolo waregi agreement, mani kinda gi client.
Okay.
Yes.
Generally, what inspired you mondo me chak tuengo
gik machalo kamago.
I will be very honest with you, eh? Mm-hmm. I wasn't inspired by anything to start the tailoring shop. Mm-hmm. Yeah. In fact, kanabire twengo no kangena bire twengo. Yeah.
Nidwa bedango. Yeah.
Yes.
By the way, we are very sorry for disappointments. Mm. One babu again in Ungene wa the bedu jok mokoma engineers, pilot. Babu like my own father, nenegi vision a enyama duong koda. Koro one failures, mo fellow parents. In generally, need when you be done, okay, you know.
An kaka na woke school, kaka na this school, pacha gichunya atene doni munda bed engineer. Engineering duong, ko narani munda bed one of the engineers mantie Kenya ka. Yes. Nikes kaluwore kata ka school, no karach. Mm-hmm. Nadhi maber. Kata ka ngiyo mbele kanyo, subject manakao ninyalungsi nadhi maber. Physics, business, mabe naduga perform. Okwanyala ando kisani. But kama ntie rebe, ukawach ni adhi marach, an contented gigima ayudo, kenda agoni nyasairo kamano, nyaka kama se chope sani.
Ere kaka you work from Lake Nimari Engineering, ni yuduri a tailor. And I don't just want to say ni atikoro tailoring rach, but kata ni bed mana pilot, depo dope njine, ere kaka ni work from engineering to pilot. How did you shift from your dream or your vision to who you are today?
How I shifted katane nobedo like a dream, because the shifting process wasn't easy. Katiko form 4 I performed kendo nonego bana the higher studies to koro kaluwore gi kaka dala en koro nokanyalo dhi mbele. Koro ne chuno ni kanyo ema somo nyaka ng'adre. Kata kana wa opt for the college, pod ne ok nyal chule.
Koro ne
pod ok nyalre. Koro kanyo mano chuno ni nyaka koro gimoro mana ng'adre kanyo. Koro noyudo ka nitiere brother na mane already nitie town timo tailoring. Koro nabiro dak gi brother na. To ka biro dak gi brother na, to ochako abete ot gimoro 1 month, tachako wache ni koro kidhiga tiche, wabro dhigdhi kodi moloyo bede ot kae. Kanyo mana chako godo, koro kadhi kucho takonye 1, 2, 3 mayudo kambe, abedo gi interest. A develop interest. Not knowing, niento gichunye to nosenge ni mane gima nyaka tatime, and mae noko dwa introducer direct.
Directly, not wani gicha okwongo odonji ni mos mos.
Yes.
Oh, and then kuponi ati yingi yukata dala kocha chae, ndo ni tije moko majiyo juango, but yudo ne gin gik machulo ni ji ot kendo yudo mana obera bera. Kuponi eti kata ni ji timo introduction yudo ka Umari nyalo wacho ni am japuonj, yudo ka ji pamone japuonj ng'ato go wacho ni an engineer, but nitie gik moko ma kakori chako wacho ni an mechanic, yudo ni like ana tuengo mana jacharan. In gini ere kaka yudo ka ji kawi sami wache kata dala ni an Nairobi tuengo.
Ingeni perspective mar ji, kaluwore ka ok inyal kawo ng'ato marach. King'iyo from back, ng'i chien ka idonge village, jok mane twing'o ne kawo charan, to kete bath pong'. To bao kiraka ten ten. Koro mane perspective ma pod jodala sani ng'iyo go twing'o. But kiduki bire boma kama koro ibedo wagi koro yaore gi taya ma koro rienye ni. Tibro fwenye ni twing'o is not just kawo charan kete bath pong'. Oye ntele gik mang'eny. Kendo twing'o ni miyo ji pesa mantiere jok masitimo gik madongo dongo. Mana gi twing'o. Koro oko chapaga. Kata ka ng'ato wacho ni twing'o is tich marach. Ata in fact atemo ga encourage ji mondo mi odonje tije mag lwedo. Nikech as panao kaka wawuoyo tije ariyo masegolo dala wawuon. Mapuonjo.
According to gi kaka initiyo matek mitimo subjects ma bende ne tek ne jopiny iluongo ni physics. Physics na en gima kata kopo ni kono nyake support. Nikech wang'eyo jok matimo physics. One, you must have a brain. Ipaniyo kuma intiere okineni i waste brain mari kuom tiyo matek. Kech charanto generally kaka waparo pwede nga tanganda nyalo nyone makata kano kiti sikul to kose kuni kake nyono to kake bano to hethi ya dhembele. Poki betu mi wacho ni regret sombi no ningi ninda ninde wethi ya doms?
Poka regret nikese dina nindi, dina poka chopo kama antiere. Aeto be kata macharani yoke ni oke ngima duwaro wich, duwaro wich. Okade uweyo maraj, but nyakitigi wii koro kenyalo uwe kese step A. nyake step
gima ngega iyo ngato secha kwachi ni ukaduwo mara gima luwe nyake beduwo mara kaka twachi ni
okata na yanyi umani but kaka neni e kamera tupogorege kaka ile ground
lakini nyake tigi wii mondi uge step a to step b etich mora mora okata mane charane kende kori nyalo duka nitiere charandwa kae nitiere dong nitiere jok ma pod oketo e dopong kaka style machon cha
yes
to eka nitiere jok ma koro kao stall kamano kamano
eh manyiso ni generally application mar education is still needed
yes needed very
en
mani koro samoro mathematics moko ma detailed ema koro onge koni but kibire kwano wuon wuon king'iyo course mana kao mar timo gents and ladies suits suits is not a joke odwaro kwano no odwaro ma most kata ng'ato kadhi watch gini to en a tailor bro confess yeah
manyiso ni in purely itimo sude T-shirt, shati?
No. Sude mapodwa timo for now. Koro moko go wa bro.
Yo bro timo kaka umedo.
Kaka koro wa medo nini. Oh. Ike singini okanya wacho ni ati mugi mora mora sani to kampuni pod tin. Koro sich kaka umedo yare, e kaki medo yare. For example, before achak timo lady suits, nea nini, nea specify ni timo gents only.
Gents. Okay. Sani kuru timo
kuru sani men, dose, and men and ladies, but still within suits.
Suits. Kuru maybe upro them all.
Upro expand mbele kaya.
Other ways.
Yes.
Okay, gisani. En teach mane be yose mi itiyo te yudo kata seriously mi gombo kata mana ngogo. Maybe not take in terms of chudo no crime. Ki go calculations tiwa chene. Ma teach makata nawe. Kata maybe gichuli chudo maber to yo mumigo pressure leuni ngeny to mi pressure en teach mane mabe yani binise yudo difficulty neteme but ni yudo ni bedo a lot of difficulties
okay an kaka nyisi sto chaka wuok dala ta donjo ir brother na ta dhi punjora tiche to dire kanyo kapok adhi punjora tiche nyisi ni nabedo ot 1 month this 1 month atemo go mjengo okorach lakini otek
Mjengo crunch.
Like you know tech.
But or tech.
Yes. Mano kende.
Mjengo. Masani kanga tuduki mjengo.
Awewe twingo koni.
Awache niya. Option midongo Nairobi ka. It is either the mjengo kate dogo.
Wan gi puodho mabet duong. Dala. Beto lach. Okay. Onyalo accommodate agriculture. Metim gimoro ok large scale lakini nyalo yudo mechamo gi miuso e puodho madala.
Sani isebedo gi customers mopogore opogore. Ere kaka igen joge. Ni mayo gi brother ni te modong ma en koronge gi brother gi customers. So ere kaka iduogi yudo joge ni chilrede.
Kawuka brother na atiko school 2015 form 4 then abiro Nairobi 2016 then 2017 and 2016 the whole of 2016 and 2017 abedo gi brother na 2018 Dumara dek nayudo ngama no yie ndika e boy koro kaka kanyo atiyo kanyo nyaka corona 2020 Koro kuguo koranta dhia chako space na abe moro matin. Koro kanyi ndo na dhia chawe clans mokareyo. Koro major league mose mia clans and referral. Referral is the major part of my clans. And also internet be mia clans.
Benyiso ni ine social media.
Ane social media.
Kono waka kiluunguri maybe Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook.
Everywhere Instagram, TikTok, Facebook at Young Tailors ARTYANG Tailors. When you come to TikTok, then you can take at Young Tailors, then there is number 2. Okay. 2. Same to Facebook account at Young Tailors too. Instagram at Young Tailors.
And mostly I deal gi wasani and gi wasani koro msani kadwa ni haya ne katamana suit. In gimme ngato nyalo haya to duoko.
Gisani poda timo custom made, aonge ready made. Ngama nyalo haya suit en ngama ni ready made.
Yes.
Koro anan custom made I work gi order. Koro kichiwo order to kao measurement titwangu ni suit.
Okay.
Yes.
Right, koro ka ngato nyalo yudi namba ni ma wanyalo yudi go directly.
Namba mar tich en 07.
Jivola ni namba mar tich. Yeah, namba mar tich.
Namba mar tich en 07-975-480-14.
Okay. Maniluongo ni Atiang Tailors.
Yes.
Owacho ni art. ART mar art.
Yes.
Koro kindiko ni Atiang tiketo ART. Mondo nyisi ni ene art.
The art, yes.
Aya, kwa tieko sani gi piny mawantire gi situation mare, ineno ka Gen Z dhinade kata ere kako affect business?
Biashara to ne odwa kethore sana. Especially on Tuesdays and Thursdays. Because number one, onge client mabro access town.
Yeah.
On Tuesday and Thursday, ma nyalo biro mi tich. Koro sani maybe ki itiyo ka ine inyalo dhi ir client, mano koka inyalo work, then deliveries bok nya dhi nikese seche ma ng'anyo dhi mbele kata jo pikipiki ok nya donje town. Yes. Koro biashara to nitie kaka okethore. Ok onya wacho ni okethore.
But he support gi koso inyalo kwayo gi ni giwe koso gichwake chwaka nyaka giyud gima ji dwaro.
Kanyo
jenzingi jenzingi sane
kanyo ingeni nga nyaki ngidi riyo. Number one, gima gi fight for is for all of Kenyans. Mako yudreto jite the benefit and the fruit of their fight.
Yeah.
Ayo koro kingiyo the second stand economy bekethre.
Yeah.
Koro gigite nyaka wa balance. Koro kanyo kanya uwege sane.
Okay.
Yes.
Tingeni iwoyo kagima inidhiru ria hoko ni kingiyo gima gi fight ne to imbende in jenzi. In okay, do the street kodwa?
Street ma Tuesday ne antie because initially gi manage fight ne was the finance bill. It was withdrawn. Koro gesani to atemo mondo mi adhi e tich wuodma. Kok adhi
nikech bill no se gol.
Bill no se bedo withdrawn.
But koro sani wan.
Koro gesani wa fight hashtag Ruto must go. Tingini ok en gima dhi take for 2 minutes or 3 days. En gima is there to stay.
Yeah.
Kendo nyalo dhi luwore gi effectiveness mo dhi bedo.
Okay.
Koro samoro nyalo kawo that long ma imbe chak chami e ot nikech nyok idhi tich.
Yeah. Okay.
Koro nyaka wabalance gigi.
Wabalance koni.
Yes.
Waduong'o koni matin to
chak koni be chak iduong'. Yes.
Wach ni mogik watieko.
Aonge mang'eny Ero kamane madago kum platform.
Yeah.
Koro jok manyalo manya, you are highly welcomed.
Yeah.
Anyalo biro nyake ot kiluonga. To mano bedo at agreed. Ok ni igona ok gona simo sani. Tingisa ni be out in the next 30 minutes.
Yeah.
Koro mano chalo ng'ama timo booking. Koro ngisa ni kiny kinyalo biro ot kata later in the evening. Wawinjira winja. Kwa kunyala leta nisini aka wana dechi.
Okay.
En mana winjiru
waka. O kifeel insecure samoro nga tuterie ode to nonga mamiyo eka jaode bubira poya. Koro katakake explain ya napi mumia ni. Samoro uyude yuda ka isete rufut umako osienya kwa niluwaro kama. Oki nuwaro ni ya wakikuma kwa.
Tape measure nose miya power. Mar pimo ngata. Tekni ase yangara na atu yungu na jama mine. Kora pimo jaudi katibeti to aonge intention marach.
Ilwara lwara.
Aonge intention marach. Ano gimote era ema temo. Nikese nitire specific areas manyake kao measurement. Mako kekao to nangano the work marach. Koro kanga niyo insist ni kao kenyal kao measurement. Nikese no feeling secure ni mulo jaude to nangano kudhi work kakadware. Yes.
Koro keto wang.
Koro angisa ni aka koro kamane ake nene to manu koro wasi work line mar business koro wanako machielo koro wawea.
Dunga kwe nieti koro maja wada like what I want to do. I want you to do approximate.
Okanya approximate mianangane marome.
O mano binyalo timo.
Mano bo watimo.
Kakoro
mano kakoro te. Katek ni mundo pime. Kil nangane marome tuwe pime nanga.
Alright.
Yes.
Wagoero kamana enya. Apart mara entertainment kakeni biiwi njoga thumbe gikoro wane to who is your favorite sana sana kwa jawaka?
Anto favorite to. Ken beda waji katani yangi favorite adia. Rana winjo jogite. Kenda hero gite. Winjo jogite to kenda hero gite. Ta winjo thumbe mamit.
Oh.
Yes. thuma mamit.
Magi mikuodho ni ng'ane, ng'ane is the king ni.
Ok adwa donjo e kingship eh, to anyalo mana kwano ni thumbe mamit.
Okay.
Randomly.
Randomly, okay.
Eh. Mm-hmm. Tie thumbe mamit kaka Papa Tinyo ogolo thum mamit.
Mm-hmm.
Thum mamit.
Jakwang'e thum.
Amiso ogolo thumbe mamit.
Okay.
Koro thumbe Amiso mamit eh, an akwanyo adek. Ng'e ni ng'ato ng'ato kwanyo mana mohero.
Mm-hmm.
Koro an akwanyo Veronica.
Kiria gi Loria.
Kiria gi Loria.
Uh-huh.
I to mara adek mana kwanyo e thuma miso ene
Ogenyo wunyaro.
Mana kwanyo ene ng'ama chiege lando.
Oting'o bade wa.
Bas,
mana imani. Si emene jo. Ondo tang ene.
Bas.
Okay.
I to inda. To koro thuma ne mite 3 quarter. Magu ende musewero te.
Yeah.
Mana machon kae ma nitie moko mogo oko. Lakini masani to mit.
Okay.
Opija to koro mit te.
Opija kae.
Te te te.
Opija father.
Mit yote.
Okay.
Mwenye winyo nyoro ni mapoka master mabed lakini omit.
Okay.
Omit. Giza ni poda milo bit poka donje details.
Yeah. Oh. Rive jeli ogola nyundo kiwinji?
Ogola nyundo ne noyo mchon. Noyo mchon.
Tukuru sani weyo chandre. Kaka nodwaro no. Ogolo mina tiena chandra muji.
Jamu kun genyoa.
Ay. Mani lungo ne Atiang Tailors at Atiang ART Atiang, Atiang Tailors inyalo manye kanyo no endo e Instagram mare inyalo miye tich mondo wan kaka joluo wamed dongore kanyakla. Umbe tiju mar tweng'o un gireng.
Ring mawinjo e ajawan. Pokanen.
Oh, kulos tich.
Pokanen.
Okay.
Tich tiloso. Tich tiloso gi Nyasaye.
Yeah, and njojawa wangere. Koro kisemacho tene loso. Tijigo ni bas. Wayudo komeloze.
Tich tiloso gi Nyasaye. Kidonje tijigo kinyi ti lam Nyasaye obed mi tijino obed maber.
Yeah.
Kidoke od godhiambo, ng'e ni tich weko nindo kende. Seche midhi lemo kede nindo lam ne tij.
All right.
Bas.
Ero kamano ahinya Nyakwara Mugi, pod en LTN Luo Trending Nation. Wachak warumuru kendo next time.
Mondo iyud skiza tune mar moloya mogo kod Elvis Kadori. D*, 811 star, 923 hash. Set moloya by Elvis Kadori as your skiza tune. Dial *811* *923#.
Awinyo ngano inga, awinyo ngano loya.
Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation.
Aya anigi nyinga ilunga ni Kamau wa Kisumu. Sani indi a work officially agoyo and mine. Kendo an gi kampuni mar mine a connect chuo madwaro mine kendo connect chuo madwaro mine kendo connect mine madwaro chuo wamed mana winjo Luo Trending Nation ubiro winjo weche teka kabiro sani an gi mine moko ang'wen ma e pinje mag US ada manyo kijindo moko matech minyalo lok ngimagi tafadhali wamed mana uro Luo Trending Nation ambe kadhi mbele gi go oanda mar mine ka in mama moro manigi gire moro matin datamra nang'o ang'o ma ji obiro manyo piny kae ji obiro manyo pesa idhi skul mondo imany pesa idhi skul mondo iyud tich to pesa kiseyudo wang'e imedogo pesa en pesa ohala en ohala mama manigi gire moro matin nambana ni kanyo endo 0798-826101 eruru kamano
Nyakwara Mugi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembni wa magin 0711-992-74 kata 0770-295-62 kata 0770-681-425. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN. Luo Trending Nation.
Okay, nikwara mo gajwang eruru kamano gi an ilunga ni Charles Ochieng kata ko Soko Finest. One L World Trending Nation LTN. Ka okinene ka to mano poko timore. Kete mane LTN subscribe channel marwa kasto follow Nash Pictures page kod LTN. One kod Omari Nash Parody Cartel. Asante ni.
Yud skiza tune mar ler no rieny mogo kod Masi Joseph. D star. Aburu achela rio star. Abirio abura ngwena hash. To set ler no rieny by Masi Joseph as your skiza tune. Dial star 812 star 784 hash. Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela.
Kineno kukuo kuomi matiende nionge.
Isebe.
Nesigana mamulongi mani, sigandi joluo, joa jawa.
Jothum mokwongo kapok waduogo yu kuom joangla. Ong'e ane life mar jothum gi familia margi. Ineno.
Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'.
Uchiem to chiem mariek nikech be samora.
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo.
Kete mana kai. Kete mana kukidua kete gatuwa buru keti githuwa.
Luo Trending Nation. Neadiri makende.
Yes. Abongo. The promise of love.
Mondi yudisikiza tune mar promise of love mogo koda bongo jakabwana. Dista. Buru auchel nonosta. Angwen achela uchel hash. To set promise of love by Abongo Jakabwana as your skiza tune, dial star 860 star 416 hash.
Nyako baby careful, sami fall in love. We baby careful, sami fall in love.
Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation.